First Equality Tanzania Limited Production. A family tier, bad intention. Bad intention. Bad intention.
Akipasi kuaminiwa.
Usijaribu kutembea usiku katika mimba uliona mchana.
Nisaidie basi atakuvuka hizo barabara.
Bwana usisumbue.
Kuwa na mwanamke mzuri kunahitaji gharama kubwa. Huwezi ukanipa mimi 500 kwa wiki?
Why have you chosen to drop tears in this family?
Take him away.
The best friend could also be your worst enemy.
Out!
Family tears, bad intention. Why have you chosen to drop tears in my family? Directed by T2Game. Pata nakala yako. Sasa ipo madukani. Bad intention.